太好吃呀！
够大黑阿子，
猪辣椒，得奥卡托瓦，
鸡肉呀，得奥猪肉啊，
火黑瓦汤啊，把个不带奥吃，卡猪胡辣呀，卡巴伊呀，乌哇哈嘞，
大乌美女，
我好吃巴卡马德里呀，
大乌美女。
E paka kota hi ai atata
No mai ra ki te awo tawa meni
Paka maso, by February
Ho! Tetero, ara!
Kei te mahi e ia poraka tāna ake peke tino pai!
Kei te whakarite rātou mo te whakataitai peke poraka ātou.
Me te pōkanekane. Ko te ahurei poraka te kaupapa nui o te tau.
Hey, Burpee!
Oa, ko Croquet te tino toa peke peke o te repo.
Kua toa a Croquet mo ngā tau e toru ki muri nei.
Me wiki tōri a koe I tēnei tau nera.
He tohu ngā māka whero nei I o peke? He tino pai tonu?
Ko ngā māka kikorangi, ngā peke a Croquet. Kia kaha, Burpee. Mā mātou koe, Awhina.
Ko mātou tō ake kaiwhakāko.
Kia kaha, Burpee. Kei a koe tēnei. Burpee! Burpee!
Burpee!
Burpee! Kia kaha, Burpee! Koina te mea paira wa atu, Burpee!
Aha kua kāri, pera kia!
Ka rawe ia! Ka pehea, Burpee!
Mō yō au, ka tango whakāhua o Croquet, ā mā ngā pikitia ka mōhio pēhia ai tana peke.
Whakaro pai tēnā, Darwin!
Croquet, he painua ki a koe kia tango whakāhua au oho. Kā pai! Kā pai, Croquet, e peke!
Tēnā koe, Croquet!
Mīharu ēnei, anei a Croquet e hiki ana, e tōrino ana, e tau ana. Tēnā, mātaki mai tēnei.
Hoa! Mīharu, Darwin! He kiriata o Croquet e peke ana.
Ka tae taua te whakatere, te whakapōturi, me te haere whakamuri hoki.
Mā ēnei pikitia. Ka āhei te rangahau I ona peke-peke.
Tai ao tia! Tuatahi te whakarewatanga. Kia pai ai te hiki, ka āta tūruru a Croquet, ka tahi ka pēnei I te māwhiti kia tino teitei rawa atu. Ka tahi ka tōrino.
Ai! Ka toro atu I ona ringa, kia roa rawa tōna tinana. Kia pērā ki te pere ka tōtika ka mamaurawa.
Ka mutu ko te unga ki raro.
Ai, titiro mai ki tēnei. I mua I tana taunga ki raro, ka toro ia I ona waiwai ki mua kia whāri te aia.
Nā, Burpee, kua riri koe. E hiki, e tōrino, e tau ki raro.
Wāna nei hoki, māku tērā.
Kei te pai, Burpee, kāre anō koe kia reri, mā te whakaharatau koe ka tāia.
Mā mātau kē koe e āpina ki te peke-peke?
Nā, pērā I te whakarewatanga ka whakapakari I o waiwai kia kaha ake.
Mo te wāhanga tōrino, me hauriringa kē tō tinana.
Hauriringa aha!
Hauriringa kē! Ka pana whakamuri te hau I aia pēnei ki te wai kia kaihoi koe. No reira, me toro atu a burpi I ona ringa, ki runga ake, pēra ki te kairuku.
I te wā tau ki raro, me whakapai ake I tōna tau whārite.
Hewi anō! Me whiwhi tapu tapu tātou, hei whakangungu I a burpi.
Kotahi atu! Ha! Tara! Anei taku waihanga hou! Te tira whare ha kina kina o burpi! He pūnaha wetsi nō ngā taura me ngā toka, kia pakari ai o nā waiwai. Mō te tōrino, he tārere kia tāia e ia te toro atu I tana tinana. Mō te whārite, I hangaia he paipai hei whakangungu mana.
Hā rawe tēnei, Newts!
Nā, Burpi, kia rite koe ki te peke.
Kia kaha!
Timata te kanikani, tēnā koe, Croquet.
Koe rite tātou?
Ai, tēnā kanikani mai.
Ka mutu te poraka tino puma.
Mēnā ka noho a Burpi, ka noho te katoa. Koe rere katoa koe, Burpi.
Ko ngā kaipeke ki te wāhi peke, kua tīmata te whakataitai peke pōraka ātau. Tuatahi, ko te rauna whakarite, ka peke takirua ngā pōraka. Ko ngā whiringa whae ti nāene? Ko te mahi matua I nāene? Ko te kaiwhakataitai tuatahi, ko te toa o te torutau ki muri nei. Tēnā homai te paki-paki mō Croquet! Ko te toa whakataitai ki āia! E te iwi, homai rā te piki-paki-paki! Anei a Burpi! Koi nei te peke matua o te rā! E toru ngā kaiwhakawā e mā taki-taki ana! Mā Darwin ngā peke e whakaine, mā Heni e re kuata, ā, mā Newts te toa e whakatau!
Me tautoko au I a wai, he pai rā ua tahi!
Pakai au, koina te take kua hangaia inai!
Mīharo, Newts!
Kai peke mā, kia timata mai tātou! Kia rite! E peke! Kwa timata rātou! E pakari ngā kai peke! Hei anō, ko Croquet kei mua! Kai hoa, e aha tēnei!
Meri te ki te mā!
Te ahua nei he kaharawa, Burpi! Pū titiro ki te taiteitanga!
Kia kōtika tō tinana!
O, taihoa, kau e whakakore atu ia, Croquet? Ā, kai mua anō ia!
Whakawhārite!
Kai mua, Burpi! Mā wai rā te tino ūnga katoa I te whakataitai! Wahine tāne poraka mā! Me āta tatari rawa ki te whakatau a ngā kaiwhakawā!
Mea
Ko pe pe te toa!
Meiharo! Karawe!
Ai, I toa paikwe burpee, ane I tō mētara mo tō peke tino pai.
Aw, ka rawi hoki, I tutuki I a koe, kua ea katoa o mahi.
I u koe I whakangungu pēnei te tino toa. Haere ki Darwin and Newts.com.